bikabije ku isi iyo witegereje neza ubona isi yararangiye abahanga bamumenye ibungo niryo terambere basigaye bafata ukuri bakagusimbuza ibinyoma wowe nawe ni munyumvire aho iyi isi igeze ubutinganyi bukabije hirya no hino ho ku isi abahanga bamumenye ibungo niryo terambere basigaye bafata ukuri bakagusimbuza ibinyoma Jesus.
Cause you want.